inkuru ibabaje kandi iteye agahinda cyane. Ijoro rikeye twari turi inkuru yuko uno mudamu mubona ngaha ashobora kuba atari ubwa mbere mumubonye agwaye, yaragwaye ibihere umubiri wose. Isaac TV twaragerageje kumuba hafi cyane no kumutabariza hirya n'ino kugira abantu batandukanye, abarundi bari mu Burundi no mu mahanga barabica ubufasha uno mufasoni. Uno mufasoni rero mubona ngaha ahize iminsi itatu yarashengeye imbere y'Imana. Uno mufasoni yitabye Imana mu gihe asize abana
simya
ku
munani icara rabahariye akarabahariye ego aba nibo bana biwe
babiri bari kwishyura
ayabana n'abana biwe. Aho abana biwe bari bamerewe nabi cyane uravye n'ubuzima bari babayemo, bari ubuzima butangaje cyane, ubuzima bubabaje cyane bwanakoze ko na benshi muri Isaac TV. Bimwe rero mu byo twibuka cyangwa bimwe mu byo twokwibukanya muri kiganiro muri kumbona ngaha, iki ni kiganiro cyanyuma Isaac TV yamukoreye aho twari twamaze kumugendera inshuro zirenga kuri zine. Aho iki cyari kiganiro cyanyuma tugiye kumuraba n'umudamu yitwa Francine yajava mu gihugu cy'Ububirigi, aho yaragiye amushiriye agafashanyo yaramushikirije aho abarundi bari mu Bubirigi, abadamu bari mu Bubirigi bishize hamwe kugira abagire icyo bamufashije. Uno mufasoni yaragwa yararembye cyane, yarashimye bidasanzwe nkuko muza kubyumva ngaha muri gano nza kukibashira ngaha. Tubamenyesha yuko icyari cyo kiganiro kiwe cya nyuma ari majambo yiwe ya nyuma yatubwiye yavugiye kuri Isaac TV. Aho Francine mu byo yari yamuzaniye imfashanyo y'amafaranga, aho yaramaze iminsi atera kamu asaba yuko abantu bose bamufasha kugira aronke agaparcele, cyangwa agatongo azoshiramwa azosigamwa abana biwe maze ntazobapfire nabi, nibazosigare bahangayika kuri yisi y'abazima. Aho rero mu byo bagiye barumva abarundi batandukanye baragize icyo bakoze, ekana nu Francine mu butumwa yarungikanywe amahera yari gusahiriza kugira kino gikogwa cyangwa se gutanguza kino gikogwa cyo kumuronderera parcelle no mu mama cyari gitanguye. Imana ishimwe iparcelle yarabonetse. Isaac TV nkuko mubizi twinjiye mu bintu turabikurikirana gushika mu iherezo, aho Imana ishimwe uno mufasoni yitabye Imana cyangwa se yapfuye amaze kuronka parcelle. Aho twari twiteguye nka Isaac TV twari turabitegura kugira tuzogende tubereke parcelle yaronse cyangwa se yaguze yasigiye abana biwe, ariko akaba ari parcelle nyene itari bwubakwemwo gushaka uno mwanya. Rero abana amakuru dufise nuko abana biwe bari bakiri bato nkuko mubizi, ubari mu ibarabara ntibagira aho barara, ntibagira aho bakika umusaya. Umwe ari yarungitswe mu ntara za ruguru, undi arungikwa hariya, bisigura ntibari hamwe bose barasanza, bisigura umuntu agishaka kujya kubaraba aha twari tugiye ntushobora kuhabasanga, bisigura yuko ni mpaka umuntu atabarize abahamagaza abana baje hamwe hama tubabone maze tugira icyo dukoze kugira bubakigwe iyi nzu. Nkuko mubizi muri kiganiro bimwe mu byakize kino kiganiro muri kumurabona ngaha nuko uyu mufasoni yaherekeje Madame Francine, n'umufasoni abasaza banganye mu Burundi nkuko yabitubwiye, nkuko muza kuvyuma muri kiganiro zaza kibashiramo cyose mu gikurikirane neza. Aho muvyo yavuze ati nanje ndiyemeje kumubakira n'ibyashika akaronka agaparcelle. Majambo make rero tushaka kumenya ndibuka mu kiganiro duheruka waravuze ikintu cya parcelle cyari waragihegeze ko cyari uvuga ati jewe n'ukuri ndumva neza yuko byose ni sawa kuyivuza ni sawa, ariko n'ukuri ejo ntagiye ndashobora kwitaba Imana, sinzi abana banjye aho nzobasiga mu ngorane zidasanzwe kubera amagara nibyo komerewe, ariko sinzi yuko nkifise nk'imyaka itanu ku isi cyangwa n'umwaka sinzi, ariko abana banjye nzobasigaye.
Rero nkuko yukuriye amayereka akoresha abantu bayo mukuri nubo ndasabye ntiyakantu bambe ahantu bangure agaparasera nanje nicaremo mfise abana bane abahungu batatu n'umukobwa umwe singira aho ndabicareka naho nopfu no munsi bosigara mu ibarabara.
turateye akamu rero turamuteye akamu mama wacu ahari hose nukuri arahazi twarahamujanye ahabiwanza muzoshike kuri no mujyango Isaac TV je tushaka kumva yuko bano bana agatongo mama wawe yasize abaguriye kubatswemo inzu kuko akamo kuko twaragerageje kumuvuza bidasanzwe twaragerageje kumuterera bidasanzwe kugira uno mufasoni amerewe neza kugira uno mufasoni turabiye uko amagara yiwe two yarokora ariko nkuko mubizi nta uhaririza imana yakira ivyayo nta wihaririza aho rero yashengeye eka kushika kuri uno mwanya ntitukiri nawe kuri iyi si yabazima abana nibo basigaye kwisi nkuko yagira bivuga amajambo atandukanye ati nukuri jewe ngo masemerera nivyo kwivuza ndabitahura ndakeneye kwivuza kandi imana ikirafasha ndiko ndamerwa neza bukebuke ariko ndakeneye cyane yuko abana banje no basiga mu nzu maze ninapfa nibazuhangayike umama rero yamaze gupfa atarashikana indoto y'abana biwe icyo nsaba bakunzi ba Isaac TV nkuko twama tubikora mwese mushobora kuba muzi bamwe mushobora kuba muzi naho umuryango uba kuko twaragendeye cyane turasavye Isaac TV muzoyi hamagare muzije kuyereka ivyo mumaze gukorera uno muryango kuko ushaka uno mwanya bari kubarahangayika mushatse Isaac TV baherekeze tuzobaherekeza kugira tubereke twereke Burundi n'amakungu yuko icyo twiyemeje twagishitse ko Imani bahezagire mwese muzobona kino kiganiro kugira mugihanahane n'abandi ababiyemeje ivyo biyemeje Imani bafashe babishike ko maze ibagire neza mu byo barimo nawe nimba rubwa mbere ukibona uno mujyango ukibona kino kiganiro turasavye kucubahiro cawe kuri ico gito Imani yaguhezagije witange maze kugira turabingene kwese hamwe dufatanye munda twofasha uno mujyango uno mama nkuko twe twamufashije mu byo kumuvuza twamufashije mu bya parcelle apfuye ya ironse ivyo se nkuko twabikoze tufashanye rero n'abana tububakire maze baba ya ndoto umuvyeyi wabo yashatse kubashikana ko tubashikane ko baba ndi biyemeza kwigisha abano bana babishike ko Isaac TV twice twiyemeje twibwe nguma twerekana ubuzima bw'uno mujyango gushika mu iherezo Imana ihezagira Burundi n'abarundi Imana ihezagira mwese muzobona kino iganiro maze mukumva ko muronse umuhamagaro wo gufasha ino miryango cye nitwa Isaac Classic in Isaac TV tukurikira kino iganiro cyanyuma amajambo ya nyuma uno mufasoni yatubwiye duherekejwe n'uno mujyango ugizwe na Francine yararungikanywe na bagenzi be bari mu Birigi eka n'uno mudamu asanzwe bamugisaga cha Bujumbura ariko ashinze afise umufasha amwibuca America yari yemeye kumubakira eka kumbure byari yarafatiriwe cyangwa se kumbure ntivyakunze ariko Imana imufashe abishike ko kuko niyo ntumbero twese twiyemeje
amahoro y'Imana abane namwe bakunze ba Isaac TV nundi munsi numuneze rugeretse kuwundi gusubira guhura namwe uno munsi twafashe kandi urundi rugendo uno mujyango si mushasha of course uno mu mama si mushashi wanyu mama menyereye kuri Isaac TV tumaze kubashyira ibiganiro bishya kuri bitatu bine byerekana ubuzima bw'uno mu mama umama rero mama novuga yuko ya afise ingwara iteye ubwoba cyane yari afise ingwara y'amaguru amaboko eka mubiri wose ibintu byo kuvyimba kuguma aribwa eka ibindi ariko kandi mama afise umuryango abantu bakiri bato cyane nibo bamufasha ibikorwa byo muhira ubuzima bw'iyo mwana babonye kuri Isaac TV tarabona ibiganiro byose biracyari hasi ariko no munsi rero twagize urugendo rutagatifu je niko kuvyita kuko iyo ufashe ingendo ukajana n'abantu kugira bakore ikikorwa cy'Imana n'ukuri ibintu biba biryoshye cyane uno munsi rero nka Isaac TV twatewe iteka guherekeza abene data mubona ngaha na bamama sinzi ko harimo umufiya kirimwo sinzi ariko mengana bamama batubwiye ati Isaac ifo tujane muduherekeze tuherekezanye twese kugira twerekane isi yose banashima ibone ubuzima bwa mama wacu eka babone nivyo ningire mama wacu abandanya kwanza ava ibindi ava yuko ntaravugisha abo twazananye reka kwanza ndamuvugisha mama gato ko niwe twagendeye mama ni sawa
amahoro ndashima imana
kuri imizi
na meza
kuva kije gihe duherukana gushaka uno munsi umerewe gute wimva gute
ubiri ko biraza bukebuke
Okay akamo kawe cyangwa bimwe mu byo wagiye urasaba nyuma hagiye hari abandi bantu bagiye barakugendera tabuzi cyangwa babanije gumanza
Aje bangahe imigwi ibiri.
Okay.
Imana ishimwe cyane. Tuye turashima cyane, turagiyegwa cyane twumvise yuko kamaze active yateye abantu batandukanye mu hingi tandukanye ariko bakitabiriye. Mama tujere mu vyingwara yawe. Ingwara yawe imeze gute kuva kijya gihe abantu rakene kumenya ngino ubandanye ngino merewe kuno mwanya uyumva
ubu narakiye kwa muganga namaze yindwe. Hanyuma baca banyandikira ibinini ndi ku binini.
Okay, uri ku binini. Iriko biragira icyo bifashije uwo
muntu.
Yego nkuri ndakurabye mu maso.
Ububabare mu mubiri butera bugabanuka buke buke rero ndarindiriye. Yego ndarindiriye uretse ko indwara iza cyane hame kagenda buke buke. Yego.
Okay, sawa. Mama uno musi ukitubona ho nyine uhumviriye cyangwa kumenya ukitubona. Kugira ngo usanze hanze curaza mu nzu uri kubera iki habaye iki uhumviriye.
Kugira ndabakira. Nanubonye abashitsi ntuca winjira mu nzu ukabakira. Yego kubera mwari abanje narisanzwe muri abanje nyine. Yego.
Okay. Mama uno musi naje ndakuzaniye abashitsi bavuye kure ntubabona uko bavuye kure cyane. Baraza kuyivuga narabyishaka kubisigura ko ariko ibyo bakuzaniye cyangwa ibyo baza kukubwira byose ndizibizera yuko uza kubyakira.
Yego bazaba bakoze Imana yezo bahezagira.
Okay, bakunze beza active ndazi mukumura ribwa ribwa murakeneye kumva abo twazananye nibande reka mpere kwa Madame Francine. Madame Isa.
Isawa.
Yego. Amarori yawe bashana igisirimu.
Reka ibyo nawe. Yego.
Okay, mama kumbure abatakuzi tubibwire gato.
Jewe nitwa Francine. Nkaba ntuye mu Bubiligi. Hanyuma ndi umubyeyi w'abana babiri. Hanyuma tukaba twabonye uyu mumama biciye mu kiganiro cyawe. Hama twege nkuko byadukoze ko turaba fasoni dushikindwi. Turiyegeranya turavuga tuti have dutoratoranya akantu tugacange tugire ico twokoze kuri uno mumama. Hama nico gituma naje ngaha kubera ntari ndahazi. Ndavuga nti have ndakurondere kugira tuwashike tumwibonere. Hanyuma tu nico tuzoba dukoze nico tuzoba tugarukirije ngaha kuko twarumvise avuga ngo ngwakenengwa ga parcelle ibintu nk'ivyo turavuga tuti have dutangure tutereranye utwo turose. Hama ahazoba ageze abandi nabo bazoba bariko baragira karonka ku ga parcelle natwe tuzoheza dusubire dufashe nko mu byo kukubaka ibintu nk'ivyo. Bagenzi banje hariho uri mu Bufaransa ntibashimye ko bavuga izina. Hakaba na bane bari mu Bubiligi n'undi umwe ari mu Bukanada n'undi ari muri Norvege.
Okay, merci beaucoup gaya muherekeje ariko reka mama ni
sawa.
Reka natutwirekana hamwe amazina yawe.
Jewe nitwa Ndayisenga Jacqueline. Abandi mu mama w'abana babiri. Kuva Francine abimbwiriye nanjye numvise binkoze ko cyane nca ndamubwira ko nzomuherekeza.
Okay.
Yego
bose nzuba ngahanye mu Burundi sinkubye wari no mu vacancier.
Jewe ndakunda Burundi cyane. Umugabo wanje n'umunyamerika ariko ntuye ngaha mu Burundi. Yego.
Okay. Nakubonye tukinjira umubonye mama ngaha wakangutse cyane ubonye indwara agwaye amaguru ni igiki cyaje mu mutwe wawe automatiquement ukimubona?
Je mubona nabonye ko iyo ndwara umenga siyo kwa muganga. Byiza imbere yuko duheza umuntu umenga twamusengera kwanza. Yego.
Okay, mama byumvise nguma ndakuzanira abantu bagusengera amasengesho kandi n'ibindi. Reka ndibaza gucugira ko nyine.
Yego. Mama warakiriye Yesu n'umukiza.
Naramwakiriye kukubera yataba naramwakiriye simba nkiriho kesha amashengesho niya ntunze.
Amen, amen. Urizera ko Yesu ashobora kugira neza?
Yesu azontabara ndabyizigiye ndi ku isezerano ryayo.
Amen, amen. Je nanje ngira mpagarare mavuta y'umubyeyi wanje Eric nicyo itegetse ko yaravuze aho tuzogenda hose ko amavuta yiwe tuzoba tuyafise mu biganza byacu kuko akora ibitangaza cyane azura abapfuye. Nawe ko amaze kumwakira Yesu Kristo nk'umukiza nta na kimwe adashobora
kugukorera yego mozana amazi makenya twayasengera
zana amazi bamukorere mu kirundi kizavuga gukorera umuti okay mu gihe rero tukirindira amazi ndibaza yuko twoza turayaga kwanza sinzi hari kibazo
na kibazo
okay sawa mama mugiye turindira amazi kugira madame gahagire cyakoze ha reka tube turamu yagishe gato Francine uno musi mwaje kugendera no mujyango mwamuzaniye ikiriro majya mu maki turekanye nuko bagira bamukorere no muti amasengesho meza cyane wewe nk'umuvyeyi mwamuzaniye ikiriro mama beka kazina kawe nyibuza kazina kawe gana kwibagi
yitwa nibarutemeri
Emeline okay madame Emeline mwamuzaniye iki
twege twamuzaniye agaseke ko kugira ngo twegeranirize hamwe kuri kajya gaparcele yavuze ko ashaka urumva aya mafaranga twagomba ayabike hama uburyo bundi arose ubundi buryo bw'abandi kubera bariko barabibona abandi bazomufasha begeranirize ko hanyuma ni yamara kuronka ako gaparcele akakagura nitwakabona tukumva ko kahari jewe na bagenzi banje twariyemeje ko tuzogira ico ducanze kandi kugira aronke kuronka aronke inzu aho yoshira abana biwe ibintu nk'ivyo kandi hariho mu bagenzi biwanje yari yambwiye ati nitwabona n'ivyo abikoze bikamere neza wewe yari yambwiye uko ashoboye kwiyokipa abo bana biwe batatu kuzara barihira amashure
osha voilà mama cyagiye gwacane n'abashara arabahaye rindira rero kwanza bagusengeri
sinjoro rero ndabura kujyohe gwa rwo mvyo gwa kugira kwanza twakiri no amavuta gaga
reka twese dusenge mwami mana mwamushoboye byose ntangwe guca bugufi imbere y'inyonga zawe waravuze ngo aho tuzokwinjira bakatwakira ngo tuhature umugisha nanje mwami ndazi ko ntabereye ariko ndahagaze mu ijambo kuko wavuze icyo tuzovuga cyangwa izo tuzokwatuza n'akanwa kacu ko kizogenda uko nyene nanje mwami ntabari jewe ariko habe ubwo amavuta yawe kibirengeye kizima uko twinjiye mu iyi nzu mwamushoboye byose reka tuzogaruke tubona impinduka ku uyu mama ababaye kurya wazuye razaro mwami imbabazi ukamukura mu bapfuye reka n'umu mama umugirire neza none databuja we mbabazi aya mazi nk'yafise samazi amwavuye ku ibombo samazi amasanzwe ariko ndizeye kandi ntakekeranya kara maraso yawe ya maraso yawe yaducungura ya maraso yawe yadukura ku ivyaha ya maraso yawe yatuma turi ngaha kugeza isaha niyagiye kumukiza uwo mama niwe agiye guhaguruka ashinga intahe avuga kugira neza kwawe none databuja w'imbabazi ndahumanuye aya mazi reka cika amaraso ubunyene ahaza kuyafatira kayanwa ntabaza kuba ari amazi ariko aze kuba ari amaraso yawe byose ndabyita byatuye mu izina ryawe gira Yesu Kristo amena
acagira gutere acayanywa aca
ayandura za kuyisuka ko ahonye ugwaye
okay mama amasengesho ya gusaba araguhaye ntawe urihiye ibiri byose barabiguhaye maje mu make rero tushaka kumenya ndivuka mu kigano duheruka waravuze ikintu cha parcelle cyari waragihegeze ko cyari uvuga ati je n'ukuri ndumva neza yuko byose ni sawa kwivuza ni sawa ariko n'ukuri ejo ntagiye ndashobora kwitaba imana sinzi abana banjye aho nzobatanze basiga mu ngorane zidasanzwe kubera amagara n'ibyo komerewe ariko sinzi yuko nkifise nk'imyaka itanu ku isi cyangwa n'umwaka sinzi ariko abana banjye nzobasigaye
rero nk'uko y'ukuri amahirwe akoresha abantu bayo nukuri nubo ndanda sabye ne akantu bame ahantu bangure agaparasera nanje nicaremo fise abana bane abahungu batatu n'umukobwa umwe singira aho ndabicareka naho nopfu no munsi bosigara mu ibarabara rero niko kamo ndabateye
urumva yuko cya kintu wavuga hari abantu bakigumanye mu mutwe madame Francine na bagenzi biwe baricaye hasi barigikorerako mu majya mu makere gisha kumbwire ucumva yuko hari abantu babigumije mu mutima akujya nawe uri kurabyumvira wiyumva
ko bara kikumije mu mutima kandi bakaguma banyiyumvira ko novuga ati mani bibahezagirire kandi bibongerera umugisha kukubera su bugombe bw'iwanje n'ubugombe bw'Imana. Imana niyo ikora umuntu mu mukungugu ikamwicarekana n'ibikomangoma.
Amen.
Rero ndashinda bashimiye ndabakengurukira kubwo wakigorobe akamabumvise bakumva n'amagogwa yanje n'amarira yanje hama bagaheza bakayakira Imana ibibongerera umugisha aho bakuye n'ubundi Imana igenda itudubize yongere isubizeho.
Okay, murakoze cyane mama. Jesa nuko ndi ndasozera ariko bagira bagushikirize ibyo bakuzaniye. Mama urumva yuko wari watubwiye ngo kene ngo ka parcela ki miliyoni zinga?
Zitanu cyangwa zitandatu.
Zitanu cyangwa zitandatu cyangwa zine. Niko bone. Sawa. Amafaranga je dadzi ni miliyoni arenga. Ikibazo kiri ngaha nyamukuru. Uzoyabika neza kugira abandi batwumviriza kuno mwanya kuri executive undi ro nk'umuriyoni akaronka 500 200 200 ngahe eske uri siri yuko uzoyabika neza ya mbere baguhaye kubyo abandi bashaka gusahiriza bazosahiriza kugira kabone
nzoyabika
nzo gukunda
nzo bizokunda nyena ega nije mbabaye
Ko turabizi kenshi iyo muhawe ibintu nk'ivyo amafaranga nko ku maboko batayabashire kuri konti usanga muce mugira utuntu twinshi twagoye didididi utuntu
aya ibyo nanje ndabyitwara reche kuko yaranije mbabaye
kuko abantu bose bazoze inyuma yacu bazoba baza gusahiriza ahugeze ati mamugeze he tungereza ngahe abuza ngahe mpaka Isaac TV yemeye kuzovyiruka mu mpaka gushikije parcela yawe bishoze bakubakire kumugaragara abantu babo
ko mutse bamukoze kandi nanje nzociyo bara kuko yanaje ndababaye ndatuntu yego
maja mama ke ni wa decor zuba wi decor ne wenyine ariko reka tubyitere mama reka Francine umushikirize vyo mwamunzani ama mubwira ico mubwiye
yego oya yego akarikaga kemanye tukuzani twizere kuzokabika hama twebwe tuzoguma turi en contact na Isaac twege turemeye ko ico twemeye akanako dutanze kuvyerekeye parcelle abandi bazokongereza mugabo twege yamaze kuboneka yo parcelle tuzocangamwe kandi mu bandi kugira ushobore kuronka inzu nawe kandi kuvyerekeye iby'abana twaravyemeye tuze tumenye ingena abana bari higo amashure hama tuzobikora tuzorihira amana amashure
ego murakoze Imana ibahezagire kandi kuba mwaragize umutima w'urukundo Imana ibibagiriremo neza kubera ibisi bya bose nabakiri umwami n'umukiza mu bugingo bwabo kandi uko mwakiriye umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu muzokwama imyaka yose Imana izobibahezagirire kandi muzogire kuramba no gusozera neza nanje nicyo ndabasabiye Imana ibahezagire bagirire neza
yego mbi mu babana babe bari
babana bandi bari ku ishuri
okay
asigaye bubiri buri ngaho abandi bari ku ishuri
amagare bahamagare bicare nga eh ngo bicare nga reka tubona abana biwe rona
abana
simya ku munani icara rabahari akarabahari ego aba ni bo bana biwe
babiri bari ku ishuri
se wabari
nawe
naze
nawe
nawe good
nawe kukubera ahajya birashe kukabyarana n'umuntu atabaho
uri Maria wabyaye muri mutima mu
none ntushobora kubyarana n'umuntu akakujya akakurumanga kandi mwarabyaranye
urumva wewe urumva umugabo papa w'abana yaragutaye urumva nibyo yaragutaye ariho
cyamariye yive
nibyo
ubu rero ndi
tuzotura ibyo bibaho byo bibaho birashika wihangane
nje ndabukurikirana ku ishuri ndose umugera neza bamfashamwe ngabari je ndabakurikirana urumva nta kintu na kimwe cerekeye ikintu na kimwe yo bamfasha cyangwa yo banyunganira bire uyu rero byifashuka.
Okay, haraka jambo madam gahagira uvuge. Umwagira mumubwira iki nko kumunganira cyangwa gusoze?
Je kintagira mvuge. Nti amara koneka iyo placer ndeme kumubakira.
Wow. Wow, amen. Mama wabonye amasengesho?
Yego.
Itangiye kugira inzira.
Imana bahetsagire. Imana kukwirize kugirire neza. Kurambishe.
Voilà. Ndaryohewe cyane. Ati agaparcela kaboneka aremeye kumwubakira. Ikibazo rero kirahari. Katuboneka gute urumva ko habonetse aya mbere ariko urumva haracyari rugendo gato. Abasigaye rero munganire kugira turabingene two twomukorera ndazi n'ivyakwira uzobibona nawe tuzobibabwiye.
Ego habonye ahomba uzokira kunyakura gusa nta kibazo.
Okay. Sawa murakoze cyane mama. Biragize nzira. Aya je ndaryohewe kuruta wewe.
Ego.
Karenda kugire je umuntu buje naje ndamuzanye sinari nzuwari. Uzi ko vyiwanje je kumanza n'abantu ntaza bari. Nansi ndamuzanye ntaza bari.
Na Imani twagohezagira.
Eh. Aje bara kugihezagira urabitse.
Mayonge.
Ego. Sawa sawa. Mama nararyohewe umunezero ni wose reka nshime cyane ndashimye cyane cyane vyimva mutima. Mama je reka mpere gushimira aba Francis nari ya na team yanyu kubona is active muri kurikirana muri Belgique mukana twiyumvira mukiyumvira ku byo twakora. Imani ibandanye bagira neza cyane. Turaryohewe cyane.
Amen amen amen.
Akajamu ko gusozera kugira tuturangize.
Eh twege dusozere tuvuga duti turashimye kandi dushimira na wewe kubiko gukora n'ingene witanga nk'ubu nitwari kumumenya yataba wewe. Nukuri Imana nawe ibandanye guhezagira hama mama ntituzokwibagira. Tuzokuma tugushize ku mutima hama nawe ubandanye kudusengera kugira uyu mutima twatanguranye tuzogumane shetani ntaza dutere kubera urazi umuntu ategwa na shetani ashobye kudutera ugasanga turavyibagiye nawe uzudusengere usengere n'imiryango yacu hama tukugumije ku mutima urumuvukanye urumuvyeyi wacu niko tugufata twebwe sawa.
Okay murakoze cyane reka akajya mwo gusozera ngaha madame Jacqueline.
Jewe sinzi ngene bivuga nibaza ko ari Imana ashatse kubikora ubundi ho inkibi nkize ndakunda kubigira kenshi nuko nyine tutari bwahure namwe kwanza vuba vuba zombona nzogaruka ngaha nico gihe kitaragera. Icyo no gusaba gusa nuko uguma wizeye wisengera uzi ko Yesu ari wazogukiza atakindi. Ariko
okay mama nawe akajya mwo gusozera.
Jewe nanje ndabashimiye ndabakengurukira kubwa kigoro bagize bakanyiyumvira ko Imana ibongerereze inkomeze aho bakuye imbaraga n'ubundi yongera ibongera imbaraga nkaba ndabashimiye ndabakengurukira Imana ibongera umugisha.
Amen. Isaac TV aho twavuye aho twatanguriye aho cyangwa ko twamusanze mama siko ubamerewe s'il vous plaît ko twamusanze ari muri kambi mbi cyane ariko no munsi urabona ko biri ko bigenda bigira inzira bukebuke bucarumwa gaparcela twanasuzo mwubakira bukebuke byose rero bizogira inzira. Imana rero bana nkezagira mwese mu kwikana Isaac TV ibi byose bikora umutima ntibikora inoti ikora umutima rero wewe mufite imitima yanyu mane mukorera Imana nizo bahemba kuko abantu mushaka mushimigwe n'abantu hoho muzosigira mu nzira ibyo turabizi. Cyane twaheza classic Juma Jux ari kuri kamera urugendo rwacu nagwise urugendo rutagatifu mwayibonye impamvu nagwise rutagatifu twavuye turyohewe cyane mama yaryohewe ndabizi abana bamubabaro bari bafise ndibaza mbi mama bafunguye.
Ego bari
ni fresh kaga stock karacyari
twadufunguye turiho mukatu sanu twahetse
dusanu turiko turahe
yego
twanakiye
no kwa mu bitaro
kuko dufaranga ntacho ntacho madam Jacqueline yakwemerera azogaruka ndazozana n'abandi bakubone kandi kiganiro kizozana n'abandi tubane dukorana neza sivyo muvyeyi. Ego murakoze cyane rero je nitweza Isa Classic Juma Jux ari kuri kamera urugendo rwari rwimeze neza cyane murakoze cyane muhize kuri abakino iganiro intererano tubasavye intererano ya mbere no gupartager kino kiganiro mu bantu benshi cyane bakibone mu ma groupe hehe mu batekitsi mu bantu batwato mu bantu bakuzakoze abana ba papa bose ndabivuga kenshi yuko iyo turakora ibiganiro nk'ibi abana banyu bari muhira muri mu bahanze cyangwa bari mu Burundi muze murabiyereka abana banyu ndazi harabana bafite abana bafite inata bakuriye mu mata bakuriye mu biki rero muze murabiyereka ati bana urabona ubuzima abandi bana barimo rero ntukuru kushimira Imana ko warose umuvyeyi yagukunda kukurikirana kugirira byose ariko abana barahangayitse aribo barondera abavyeyi babo nk'aba bana nibo baronderera umama kugira abeho rero yuko ari ibintu bikomeye cyane rero je nitwa Isa Classic ibiganiro bibagwe neza mu partage ku bandi bye merci beaucoup.